baby bang.
Yebo. Yes, mlalela.
Kiting imali incwadi yazi. And ngiyaphuthuma.
Zobona ngizala njani? Sizowenza iplan. Shop.
I told you. Thozo zamhlanganisa angimazi angazi.
Kodwa ongihlezi ngitshela ukuthi indoda mele ibe neplan o.
Yenze njani?
Hayi, mele phambuke neplan guy.
Ukhona, ngiyak'thanda, Msebenzi.